Ico kibazo ku banyeshure bahejeje amashule yisumbuye y'ubuvuzi kikaba cakure ku ishure kaminuza y'ubuvuzi INSP ahakoreye amashure ya Etal Epeme Kamenge Epeme Buterere na Ecole Panafricaine de Technique Paramedicale de Nutrition. Ku ishure yisumbuye y'ubuvuzi Etal hakaba hakoreye amashure ya EPSM Kajaga Epeme y'igisirikare na Epeme Kigobe. Naye hari buraro bw'ishure gisumbe y'ubuvuzi Etal hakaba hakoreye amashure ya EPSM Kajaga ST na Epeme Kigobe hamwe n'ishure ry'ubuvuzi gisumbuye Etal nyene. Jean Baptiste Nzorero nka nkuze umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kiza abanyanganda sida akaba avuga ko ico kibazo categekanijwe kugira ngo abahejeje amashure yisumbuye y'ubuvuzi ya Reta n'abahejeje amashure yisumbuye y'ubuvuzi y'abikorera utwabo bashobore gushirwa ku rugero rungana mu gukora ikibazo kimwe bose.
Ico kibazo cashizweho mu gihe byari bitanguye kwibonekeza ko mu mashure atandukanye usanga inyigisho atari zimwe nkumbu ugasanga n'amanota ukuntu ari karatangwa ugasanga birimwo amahinyu ugashobora gusanga ishure rifise abanyeshure bafise 99% kwijana nkumbure ariko ugasanga ayo manota ntahuye n'ubumenyi baronse. Ico kibazo rero cashizweho kugira ngo bose baronke diplome bari ku rugero rumwe kugira ngo ubushikanganje bumenye abo burungitse buhaye diplome abo burungitse ku bikorwa yuko ari abashoboye bagene gutunganiriza neza abene gihugu n'ubumenyi bukwiye.
Ico kibazo rero kikaba citabwe ku rugero rushimishije kuko ku banyeshuri bangana amajanwi na 49 bakoze mu gihugu cyose 11 gusa akaba ari bo basivye
bakaba bitavye bishimishije. Ico kibazo rero gisanzwe gikoregwa mu bigo bishika 11 bitatu biri ngaha I Bujumbura ibindi 8 mu gihugu hagati twovuga rero yuko ari ikibazo giha uburenganzira ugitoye acagira uburenganzira bwo kuronka diplome kugira ngo abakurikiranye ibijanye n'amagara y'abantu mashure yisumbuye baje kubikogwa bakoze ico kibazo ni kibazo kimwe gitegurirwa abanyeshure bose bakaba nabo ari amashure 19 hakaba harimwo 10 yabigenga amashure indwi ya Leta hamwe n'amashure abiri yabamwe twakwita twari su convention. Uwagitoye kandi aca yongera akaronka uburenganzira ko gukora cha kibazo cha Leta twita examen d'etat. Udatoye ico kibazo ni nk'ibindi bibazo byose udatoye ico kibazo araheza akazorindira umwaka akongera kipima mu wundi mwaka ukurikira.
Ico kibazo kikaba kizomara iminsi 9 kikaba kizokorwa mu mici 2 gice ca mbere kikazobacerekeye ivyo abanyeshuri bigishwe mu ishuri teori mu rurimi rw'Ifaransa mu gihe gice ca kabiri kizobacerekeye gushira mu ngiro ivyo babarigishijwe pratique mu rurimi rw'Ifaransa. Abanyeshuri bahejeje amashuri y'ubuvuzi bakaba baje bava mu bisata bitandukanye aha twovuga nk'igisata c'abaforoma sweze infirmier mu rurimi rw'Ifaransa abapima indwara laborante abize vy'imfungurwa nutrition abize vy'isuku n'isukura hamwe n'abize vy'imiti farumasi.